ndanezerewe cyane n'ijambo umunyamabanga mukuru mugabo CNDD-FDD yavuze. Yavuze ati kuva umugira mugire imbonakazoza y'umu muryango. Ni icyumviro cyiza cyane kuko mu muryango iwanyu muzobazanya umugabo mu rugo n'umutambukanyi wiwe bicare bavuge bati kugira tuvuge yuko umuryango wacu wifashe tuba dufise iki. Icya mbere ndanzi muzohera ko muzobaza ngo muti twariye kuvuna munsi rero umuryango wose niwumve yuko ufise ubushobozi bwo gushobora gufungura nkuko ufyifuza atari gufungura byari byo kuzuza amabondo ahubwo gufungura neza. Ndakengurutse cyane yuko mu byo mwize gufungura neza abategarugamba muve nka wigira inama muti kuva dufungure neza torore inkoko torore imbata torore inkwavu torore byose ku buryo umuntu agica ashaka aronka akanyama aronye utuboga uwo ari we wese abironkere uburenganzira. Icya kabiri uzovuga uti ndarahe ututangura kwiyumvira ingene uzoronka inzu nziza ingene uzoryama ku matera ingene uzokwambara impuzu nziza ingene uzokwambara ibirato uvuga uti ndihaye umwaka nzoba ndi mu nzu y'ibati kuko narabibonye hari umutama yakuye hasi yari umworo mu myaka ibiri yari amaze kugira inzu y'amabati kandi iriko n'umuyagankuba w'imishwarara y'izuba. Mutangure muze murigira inama gutyo mu miryango gutyo niho muzoba mudufashije muri iryo terambere. Iki kivugo ngo uruhara rwawe mukegera rugamba n'intangere mu kugwiza umwimbu udushikana mu mbonakazoza y'2040-2060. Kugira tubishike ko twese twigira inama tuhere tuvuze tuti tugira tureme ubutunzi duhinguye iby'Imana yaturemeye. Imana ikikurema yaguhaye ubwenge iguha inkomezi ikiguha n'umutahe w'ibyo uhingura ntibigupfe k'ubusa rero. Murambwira ugwaruka naho wokwiha akazi honyine ko gukubura ibarabara urya mwavu abarimyi bazoza kugura kandi uzoburose amahera ushaka. Nuvuga yuko twiha iryo hangiro umwe wese akavuga ati ntegereza kure mu butunzi mu guhingura iby'Imana yandemeye burya bwende nicyo yabuguhereye izo nkomezi nicyo yaziguhereye nicyo yaremeye iritunga kama none nitumara amazi Imana rero